kugabanya udukoko mu gitoke no mu mizuzu biciye mu gutegura imivyaro yo gutera hamwe no kuyikata kugira ishobore kurinda utwo dukoko. Hari ubwoko bw'uduhori canke ubunyundo canke udusiba duto cane rimwe na rimwe bitoroshe kubona dushobora kubangamira igitoke n'ibindi bitegwa byo mu bwoko bwavyo nk'imizuzu. Muri iyi video tugira turabire hamwe uko umurimyi yotegura imivyaro y'ibitoke kugira kureko utwo dukoko imbere yo gutera igitoke n'ingene twokata umuvyaro w'igitoke kugira dushobore kubirinda utwo dukoko gutyo tuze tugira umwimbu mwiza n'imbuto zitagwaye. Imivyaro y'igitoke irakarigwa n'udukoko two mu bwoko bw'ibihori. Fata imivyaro yawe uyishyire mu mazi ashushe mu kiringo cy'imisegonda 30. Udukoko twose twari kuri iyo tuzoca dupfa gutyo utere umuvyaro umeze neza. Ubwa mbere cagura imivyaro ifise amagara meza, ifise itsina nk'iya santimetero 20 z'umuzingi na santimetero 6 n'igice, zigomba kungana n'uburebure bw'agahererezi k'intoke zawe. Koresha imbugita mu gukura k'imizi n'ibindi bice byoba byarononekaye ku mutsinda cyangwa umuvyaro wawe gushika insina tsina yose isigaye yera. Ntukoreshe umuvyaro cyangwa umutsinda watobaguwe cyane na twa dukoko twavugaho hejuru. Koresha nyabuna imitsinda cyangwa imivyaro myiza yavuye ku ngundu bifise amagara meza. Kugira ngo wice utwo dukoko ukoresha uburyo bwo gucisha imitsinda cyangwa imivyaro mu mazi ashushe. Ukenera amashiga, inkwi n'igikoresho cyagutse cyo gushushamo amazi ku buryo gishobora kujyamo amazi n'imiburiburi aduze kuri santimetero 20. Ni amazi rero yoba yuzuye icyo gikoresho. Amazi menshi yokuzuza icyo gikoresho kuva kuri 2/3 gushika kuri 3/4 by'ingene icyo gikoresho kingana. Turakenera kandi imigozi 2 nk'iya santimetero 60 umwe umwe n'umuhini ufise uburebure buri hagati y'imetero 2.5 na 3, utubuye duto duto 30 cyangwa intete 30 z'ibiharage n'ibase yo gushyiramwo ututubuye. Ubwa mbere tegura amashiga yawe ucane hanyuma ushireko cya gisafuriya canke ikindi kintu woshushamo amazi. Shiramo amazi gushika ku rugero rw'ibice 2/3 canke 3/4 by'igikoresho wasize ku ziko. Fata igiseke cawe ugishireko ya migozi 2 ku buryo mushobora gufata iyo migozi muri 2 mu kugiterura. Bisaba ko muba muri abantu 3, ni ukuvuga 2 baza guterura cya gikemanyi cyangwa igisamba mwashyizemo ya mivyaro mwateguye neza bakagishira muri ya mazi ashushe, mu gihe wa 3 aza kuba ari karaharura umwanya yifashishije twatubuye duto duto 30 cyangwa za ntete z'ibiharage kugira bafashe kuraba ko mutarenza imisagonda 30. Mu gihe ugira utegura imivyaro mike ushobora gushira imitsinda canke imivyaro yawe mu mufuko mu gishingo canke mu kibanza cy'igiseke canke igisamba. Ni byiza ko imitsinda yawe yinjizwa igashika muri ya mazi ashushe kandi kamaramwo wa mwanya. Kudashikana imisegonda 30 bituma twa dukoko tudapfa, mu gihe kuyirenza byica imivyaro gutyo ugasanga wateye imivyaro yapfuye. Ushira amabuye 30 mu karundo kayo ugacushira ingunguru kuri santimetero 50 uvuye ahari ako karundo. Mu gihe ubonye ko amazi atanguye gushuha tangura gushira imitsinda mu gisamba. Uhejeje uhamagare mugenzawe agufashe guterura mufashe ku nkoni mwaboheyeko n'umugozi muce mucururukiriza mu mazi ashushe. Umuntu wa 3 aharura umwanya akoresheje akarundo k'amabuye. Mu gihe igisamba gishitse mu mazi ashushe nawe ka karundo k'amabuye kari mu ngunguru acatangura gukuramwo ibuye rimwe rimwe. Iyo ibuye rya nyuma rikuwe mu karundo yarimwo igisamba gica gikurwa mu mazi ashushe. ni byiza kubahiriza umwanya imitsinda itegerezwa kumara mu mazi ashushe kugira ngo nturenze ngo wice imitsinda canke ngo uyimazemwo akanya gato ukayikuramwo ikirimwo twa dukoko. Niwabikora neza uzotera imitsinda canke imivyaro itagira ingwara gutyo igitoke cawe gikurana amagara meza kize gitange n'umwimbu mwiza. Urashobora kandi kugwanya udukoko tubangamira ibitoke mu gutemagura ibitimbatimba by'ibitoke ukabishyira mu murima wawe. Ufata igitimbatimba ukagikatagura ibimanyu bya santimetero 20 ugaca ugisaturamwo ibice 2 bingana. Fata ico gisate ucubike hafi y'igitoke cawe nko kuri santimetero 40 uvuye ku gitoke ushaka gukingira. Shira ibyo bisate mu murima wawe wose. Udukoko twari mu gitoke tuzoca twihutira kuja kurya ca gisate cigitimbatimba washira hafi y'igitoke. Umwanya mwiza wo gushira ibi bisate mu murima wawe ni saa 12 zo kumugoroba. Maze mu gitondo gikurikira ucugenda kuri buri gisate mu minsi ine ya mbere urabu dukoko twagiye ko utwice. Uhejeje kwica utwo dukoko subiza ca gisate aho cari kiri kugira n'utundi dukoko tutari bwaze dufatwe muri ubwo buryo. Nta nkeka kuteguye imitsinda canke imivyaro yawe mu kuyicisha mu mazi ashushe imbere yo kuyitera canke ugakoresha iyi mitego ihamagara udukoko uzokongereza umwimbu mu mirima yawe y'ibitoke n'imizuzu.